igihe turimo sigeje cyo gusamara ni gihe cyo kugirana tugira icegeranyo cyo gusura umuntu akaraba neza ubugingo bwiwe ngena meze ahereye kwino gushika hehe gushika ku mutwe akabanza kiraba ibintu by'imigwi by'abantu reka kujya mu byaha by'imigwi nta byaha byawe banza witunganye wewe ngabingena umeze imbere y'imana ahanwa n'abantu ko bagenda barakwega binjwa iyo nzamubwira izovuga ngo ntihazoba inama ayishyize ku muntu imana ikayivuga aha mwana izobaho umwe wese azokwimenya ahazokwimenya mwumvise abagenzi ngo dushyira ahabonera uwo munsi musanze ikintu dushyize ku mutima ushize umutima kuzosangwa mu mahoro amen tutagira agasembwa tutari kumugayo imbere yiwe amen petero yavuze ngo nuko rero mukwiye kuzosangwa mumeze muti ngo uwo munsi dukwiye kugirana yavuze iminsi ibintu bibiri dukwiye kuwurereka tuhahamiye ikintu kiriya tugihamiye cyo gucika nicyo kujyana kabisa turereke tuhamiye kandi uwo munsi uri kuraza uregereje cyane ibimenyetso byose niko biraboneka imana ibahetage ndasoma hariya mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto ndasoma mu gice cya kane ndahera ku murongo wa 16 amarushwa nayo igihe gito nicyo gituma tutihebura ariko naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye uko amarushwa yacu ahahutse yakanya kanone yiyongeranije cyane budushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira natwe ntituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka uko ibiboneka ari iby'igihe gito ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramuka isambuwe dufise inyubako iva ku mana inzu itubatswe n'amaboko itazoshira yo mu ijuru kuko tunihira muri uru rusago twifuza kugwambikirwa ko inzu yacu izova mu ijuru namba tuyambaye tuzadusangwa twambaye ubusa uko twebwe abari muri rusago tuniha turemerewe si uko tugomba kugwamburwa ariko tugomba kugwambikirwamwo kwandikirwa kuri go ngo gipfa kimigwe n'ubugingo kandi yaturoranije ubwico nyene ni imana yatugwatirije muhemu nicyo gitumana ntaryo turinda mu mitima kandi tumenya yuko iyo turi wacu mu mubiri tuba tugerereye kure y'umwami wacu uko tugenda turongorwa n'ukwizera ntiturongorwa n'ibyo tubona egome turinda mu mitima kandi icyo turushiriza gukunda ngiki ni ukugerera kure y'umubiri ukaba iwacu umwami wacu kandi nicyo gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'icyo yakoze akiri mu mubiri ari cyiza ari kibi Imana ishimwe kandi yavuze ngo kuko ni Pawulo nyene ngo kuko hazobaho ukuzuka kw'abagororotsi n'abanyabyaha ngo nkobereza kugira umutima utari mu ijwi rinyagiriza ikibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu aho muri hamaze kwasoma Yesu nashimwe ngo mvuge gatoyi kuri aya majambo ana majambo Pawulo yavuze yanditse urwandiko agwandikiye agwandikiye Abakorinto hari mumenye ko Pawulo yari inzagere igihe yaciwe izosi ishengero ryarahamwa mbere bari barakuye n'imisaraba aho baba ku mazu yabo bari basigaye bafite ikindi kimenyetso kitamenywa n'abahiga chifi bamba babash bagbaka mumba umukristo niba ahuriye mu gisagara cya Alexandria cyangwa Galatia umukristo afite akamenyetso kifi agaheza agashira habona undi umukristo agacabona ati ujya n'umukristo yambaye ifi agaca agenda bagaca barabaho bakikama bagasenga kuko bari bagoye Pawulo regera hantu arandika n'uwategekwa kumusanga ngo amufashe aramubura kandi biraboneka ko yaratanguye no gusaza niko muranyumva yaratanguye no gusaza yarakeneye kuzana ronka umujenama ahagezeho hose hanyuma araharura amarushwa yiwe arasubiza amaso inyuma araharura amarushwa yagize ku bwande bwa Kristo amen mwibuke Yesu yavuze ngo umushumba naruta ati si niyabakunda izo bikunze cyayo niyabanka mumenye ko yabanje kugira hunyanka mwibuke wa muhungu w'umusore yaramutunze hanyuma murabizi bya muhungu Yesu agenda kubaza Yesu amubazisha ikibazo murabyibuka mwabyanditse mu butumwa bwiza ngo nkore iki kugira nzogire aca amubwira ati none ntuze byagezwe kuko byose nabyitondeye je twamubari nabyitondeye Yesu aca amubwira ati ni byiza warabyitondeye ariko genda ushore ibyo ufise byose ubihaboro hanyuma uheze uzugire nkurikire nyamuhungu waca agenda agize ababaye cyane acangwa arigira kuko ngo yaramutunze cyane Petero nawe yamwumvise ikiyago cya Yesu n'uwo musore w'umutunzi Petero acagenda kubaza Yesu ati Yesu twebwe ko twabihebye amen twebwe ko twabisize byose twagukurikira tuzohabwa iki amen Yesu aca amwishura ngo iki ntawaretse itongo hanyuma se hanyuma nanyi n'amajambo mugomba gukwepa kwa amajambo mugomba gukwepa yerega nayo yavuzwe na Yesu mwagira ngo ni ibintu byoroshe rero atazobishumbushwa hehe na hehe mugihe cya none mugihe kizaza amen ana majambo akomeye aho Yesu yavuze ngo iki ngo sinazanye amahoro ngo nazanye iki ntazanye hagati yande nande hagati yande umwana na se bati ibyo bintu birahagoye ntaho none mwahora bahasoma yaragamye bibiliya ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko umuntu akijijwe yaca acibwa bakamuca agacinda mu muryango akitwa umuntu w'igigugu akirukanwa mere nta n'uburenganzira afite no kwitongo baca bamwomora bakamwangaza ariko Yesu nawe yavuze ngo azobishumbushwa iki amen Yesu nashimye haba hariho ko yabacitse akaba umba acaba hari agacategwa kuri cha giti akaba ingurukize ahande kuri cha giti nabagiye mu busobanuro ndende ariko ndiko ndonde ijambo ryitwa amarushwa amen Pawulo yari afite icicaro gikomeye mu bafarisayo yari umwana wo mu nda y'ingoma y'idini yari afite icicaro gikomeye ariko imana ko imana yagiye kumutoranya mu nyuma kuko yari ikeneye umuyuda ariko umuyuda fita umuyuda erenistike ni ukuvuga umuyuda yavukiye hanze ya Isirayeli mugaga kurira mu ndero ya ikiyuda ariko ashobora kuvuga ikigiriki azi n'imigenzo y'ibindi bihugu ashobora gutwara ubutumwa atangorana niko muranyumva Pawulo murabizi yake mu bintu bikomeye cyane yaratewe amabuye yakubiswe imoko yarashonje arakena ugezajisha amahema arabo umuntu afise ingorane ntiyarafise inzu abamwo yamasaba indaro none umuntu w'umugabo kubaho kwiwe ukaba gusaba indaro yo bazo byari ibintu byoroshe ibyo byose ku bwande wa Kristo nta kimwe yaganza nta nka zaturuka nta banki nta konti muri banki yarafise nawe yarafise yama teje gutwa Imana ikavuga iti Pawulo genda hariye agacakira kumutama na wiwe agacagenda namba mutekere agakate n'icyo numukuza w'amazi akazogenda yashika mu kiyaga ubwato bugaturika ingorane zikaza mwamwibuka yanzo kimukomoye mu mbeho no muki oh yagize amago nta bintu biryoshe yabonye ibintu yaryoherwa gusa ari muri mpembe ariko arayagana Yesu naye iby'umubiri nta bintu by'umubiri yaronse byo acara avuga ati nicyo gituma tutihemura ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko aragira ariko arabora umuntu wacu w'imbere yamagirana yamahindwa muca uko bugize uko buke kuko amarushwa yacu urumva araharwa ayo marushwa none abakoresha ijambo rikomeye amarushwa mu kirundi hari itandukaniro ry'umukene n'umurushwa cyane bata kumurushwa ari umuntu ari munsi y'umukene kure ari kurabye Pawulo icicaro yari afise stati sosiyale yari afise iwabo akashikagira amarushwa ntibyari ibintu byoroshe avuga ati amarushwa yacu agize ahutse yashika mu gisagara atazi ko aronka yaja kurara atazi ko aronka uza kumutuzi naharambarara yarushe kuko amarushwa yacu agize ne yakanya yiyongeranije cyane yaratanguye kugusaza amarushwa atanguye kumuremera atanguye kumva ko amagongo amuremereye ngaya abantu babaze imyaka myinshi bagwaye kugeza aho yumva ko agize arushe siko hari abantu bafise amageragezwa bagende mu gihe kirekire bagomba kwagizene barushe Pawulo bati nacho amen uyu muntu w'inyuma aragizene ararushe ariko ndumva ko wa muntu w'imbere abamusha uko w'inyuma ruha ni ku w'imbere agirane abamusha amen acha aravuga ati aya marushwa yanje uravye amarushwa ya Pawulo ntiwari guhavuga uko yavuze ati arahahutse ayashize ku munzane ngo yasanze ahahutse urumva afata munzane uhavuze kufisi ntuze ngaha kugira ntuze ngaha afata marushwa yiwe yaramaze kugira gushika igihe abasomyi ba bibiliya murazi ko yari menshi akubitirako aca kubitirako ngo ni byiza zoro nkabigize ntubwiza bugize buremereye amen buremereye ubwiza bugize buremereye aca afata ibyo bihe rero afata igihe ata marushwa ntariko ariyongeranya na igihe gito ngeranije n'ubwiza buremereye bw'ibihe bitazoshira ashengero ndiko ngomba yuko mutahura kuko benshi basigaye bafata ishengero ry'Imana nk'idini nk'ishyira hamwe nk'ihuriro ry'abantu siko mwamamaye ngo jewe ngo hamwe bonsha ngo noba mpomvye nawe yaracumuye akanka kwihana ibi nibyo ngaha twebwe turi mu rugendo twebwe turiko turaja mu ijuru twebwe tuja mu kindi gihugu yana abantu mukanguke mukanguke muhinduke hari n'abantu bazira biyumvira ngo ubwarimu n'umupasitori n'ibiti bitangwa mu ishengero oya ubaye mwarimu ubugowe ubaye pasitori ukarushiriza amagogwa amarushwa aba menshi kandi niko uzobazwa byinshi imbere y'Imana reka muranyumva Imana idufashe turumve ko twegereje kujya mu ijuru turimo turagenda dutaha amen aha twebwe dufite igikorwa kitoroshe abakozi b'Imana jewe naragiye muhira ni jewe nari njejwe kuragira ni jewe nari njejwe inka mu kiruhuko ni jewe naragira abandi barabaha ibindi bikorwa papa yarazi ingene naturera muri vakansi ntiyadufinisha ca abakatira umwe wese hazorima canke tugasasira gahawa canke tugakisobanywa urugo rugasobanywa rwose jewe ariko sinabandimwo kuko jewe nari njejwe inka naca nturutsa harondera ni ubwatsi nzogukura nkaja kubuhiga nkaturutsa saa mbiri nkataha saa mbiri z'ijoro urumva kandi nabanaturukirije kure niko ndababwira umugoroba naca mparura inka nabanza izo naturukije ko zingana ngaho mu guharura nabanza kuraba inka naturukije itameze neza iyindi nka naraba ni nka y'ikigaba kuko nabanzi ko nshitse muhira bambaza ikibazo cya mbere ko nshuye inka zo icyo mwaza bari kintu cyoroshe mwaza rero kora amahirwe abantu Yesu yagiriye ku musaraba nyene inka nyene intama ducuye agasanga yapfunitse ntiyaje Imana idufashe ishengero sishyira hamwe ishengero n'intama tujyana mu ijuru Pawulo aravuga ati amarushwa yabaye menshi yongeranije atari kwa marushwa ariko anshikiriza ubwiza ati kubwanje arahahutse agomba kunshikiriza ubwiza bugizene buremereye kandi aya marushwa nayo igihe gito ariko ubwiza buremereye nubwo ibihe bitagirane bidashira Yesu nashimye iyo muri ko muraririmba ngo turagomba ko Yesu agaruka aha uwo bitangazo biti ntituva ngaha ataje hano umunsi ubunyena ashitse aha uba ibintu mutabe muzika ariko kwimbira ngo mbega mwana araho nasize muhira oya umurongo wa 18 avuga ngo natwe ntituraba kubiboneka ariko turaba kubi kukwiboneka ari iby'igihe gito ariko bitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira ubwami twinjiyemo bwa Kristo Yesu iminsi yacu yose ni ubwami butaboneka ntibuboneka nicyo gituma turi mu gihe cy'uko umuntu asenga muri mwemu kuko ubwo bwami nibwo mu buryo bw'impemu ubu hari igihe buzobuboneka ntituraba kubiboneka uri umuntu w'imana ugatangura kubiboneka wagize watakaye utangwe guharura kubiboneka watakaye kuko hacazi bituma byinshi widoga hacazi bituma byinshi wihemura hacazi bituma byinshi ngo jewe simeze nkanaka hacazi bituma byinshi ngo jewe barandenganya siko ntituraba kubiboneka kuraba kubitaboneka ibiboneka n'ivi gihe gito mbere bigiye gushishikara binyiganyizwa jewe nama nibusa abantu nti tugiye kwinjira mu gihe cyuko ibinyiganyiga binyiganyiga nukuri binyiganyige ariko igiwacu ntibishobora kunyiganyiga murabona uwandikiye abaheburayo yavuze ngo dukwiye gushima kuko twinjiye ubwami budashobora kunyiganyiga amen kuko ibinyiganyiga byose bizonyiganyizwa biveho ngo hagumeho ibidashobora kunyiganyizwa ubwami bwande bwa Kristo Yesu umurongo wa gatanu ku gice cya gatanu avuga ngo turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramuka igizene amen dufise inyubako iva ku mana inzu itubatswe n'amaboko itazoshira yo mu ijuru uko tunihira muri uru rusago twifuza kugwambikirwa ku inzu nshya yacu ku inzu yacu izo zova mu ijuru namba tuyambaye tudazosangwa twambaye ubusa imana idufashe Pawulo ngaha arabandanya bagize igice cya gatanu ariko uri kurasoma urumva ko ari intumbero imwe ari amajambo amwe ariko aravuga avuga ati inzu y'urusago mu kirundi urusago ni ikintu cy'umwanya mutoya ukibamwo uyibamwo uri kurubaka iyindi sibyo mu gifaransa no mu cyongereza bakoresha ijambo ihema mbega umuntu ashinze ihema hari umwanya munini murabona abisirayeli kujya imana yari mu ihema ry'iki ibonaniro niko bimeze n'uno munsi bari mu nzira bariko baragenda ntibashobora kuba ku rusengero nta kibanza kiguma aho bari bafise ihema ry'ibonaniro iryo hema kurya ni kurya niko tumeze amen ubwo turi mu rugendo dufise ihema ni nk'ihema imibiri yacu ni nk'ihema ryashinzwe ritagizene ritaramba Pawulo ariko arerekana ingene umubiri wiwe n'amarushwa mu mubiri wiwe ari ibintu bitaramba ariko afise inzu itubatswe n'amaboko y'abantu inzu yo mu ijuru yo mu buryo bw'impwemu inzu yo kubamo ibihe bidashira niyo ariko aravuga ngaha aravuga ati ibi naho byoshira ntacyo bintwaye ubu rero ariko aragereranya urusago n'inzu sinzi ko iyi nyigisho sinzi ko muntu muriko murantahura mushobora kutantahura mu niko ngereranya ibi byo mu isi n'ibyo twiteze ingufu nyinshi ukazishyira ku ihema uzoba wihenze ingufu nyinshi ukazishyira ku rusago uzoba wihenze kuko urusago ni urw'akanya gato rurasambuka ariko inzu ni ibihe bidashira aya n'amajambo abiri akumva wavuze amarushwa ahahutse n'ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira n'amarushwa naho yo kwiyongeranya arahahutse yakanyaga gato ariko hariho ibindi hariho inzu amen urabye abantu b'abagabo ingene bacumura ku bintu by'inzu ni ibintu bikomeye umuntu w'umugabo yinjiye mu nzu yiwe akayiraba akabona ko atacaha afise ku iyo nzu aca ashima imana akabona ko abantu bayubatse bose bahembwe neza nuko akaraba ko amadeni yose yarishwe ariko ibyo byose ni iki ni urusago kabisa Pawulo rero yari kwagereranya umubiri wiwe ni n'urusago rugizene rushaje yari kwagereranya umubiri we n'urusago rushaje avuga ati ni nka kurya Yesu kurya yabaye imana aba mu ihema ry'ibonaniro ritari ryo kuramba niko agira ati umuntu w'imbere Pawulo mwiza ari mu ihema riza rimaze kugirana gusaza aca avuga amajambo rero yo gutera intege amajambo yo kumukomeza amen ati naho meze uko urwo rusago naho ndarunihiramwo suko ngomba kugwambugwa ariko tugomba kwambikwa kwambikirwa muri go ngo igipfa kigire kimigwe n'ubugingo kandi yatoranije ubwico nyene n'Imana yatugwatirije mwemwe nico gituma amen urumva ugo rusago ariko rwasaza ikintu gituma usubira kugira inguvu ni yangwati ingwati rero ni ingwati dasanzwe kuko ingwati niyo imfatanya n'ijuru uriko muranyumva ingwati ni imfatanya n'ijuru ukubera ikirundi kiza kiratakaza inguvu usanga abantu batakimenya amajambo ingwati ni nkuko akarorero mvise inka nagomba kugabira inka pasiteri mbona nkira hanyuma naba ntagira inyana ntamfise agashuri ngomba ndabibasobanurire gatoya kuko ingwati Imana yatugwatirije nituma tugwa muri rya hema twishurirwa inzu hanyuma rero ntashe namubwira nti ndakugwatirije agashuri gatware nzoza kugatora nzanye inyana mwanyumvise ingwati rero mu Kigiriki bakoresha ijambo ryitwa arabon arabon yari avance abadandazi ba kera b'abafenisiye yajya kugura ikintu hagati ikintu ndagishimye rero mbaye ndaguhaye amahera makeyi nzoga rwanza nayasigaye iyo niyo bita avance hamwe icyo gihe rero nta muntu no mu mategeko nibaza ko hari amateka agenga ibyo bintu ega nicyo gituma ujya muri ibyo aririmbye ngo ndi kumwe na Yesu mbandi mu ijuru ndakunda umukiza wanje ndakunda umukiza wanje Yesu ndakabura urugero pe ndi kumwe na Yesu mbandi mu ijuru Imana izara duhaye ingwati no kuvuga umuntu afise iyo ngwati aba afise imponjo y'ijuru kandi ku Paulo yavuga yavuga umuntu yamaze guhonja ijuru ubundi nawe yavuze ati umuntu ari muri mwemu afise iyo ngwati aba afise agaparisera ko mu ijuru niko muranyumva kandi nibyo brema uri muri mwemu uri mu gaparisere ko mwijuru agaparisera gatoyi mugabo kahe ariko nani ko gaheza kuremesha ukumva kumeze neza amen Yesu niyo Imana niyo yaduhaye ingwati nto ingwati yaduhaye ni Imana nuko muranyumva ariko tuzotwuzuriza tuzoduga tuzotwesha twinjira mu nzu yacu twinjira mu gisagara cyacu Yesu nashimye ngaha rero Paulo ariko yasobanura ati Imana mbere muri ayo marushwa no muri icyo kintu cyitwa urusago kandi bagubatse nabiga bagubatse nabi urabona rugenda rusaza ikikumana inkomezi ni iki ni ingwate n'agaparisera ko mu ijuru n'imponjo y'ijuru amen ariyo nde ariyo muhemu aguma duhishurira kaguma ubona kabisa kumengo washitseyo ndababazwa n'umuntu atabatirijwe muri muhemu ndababara kuko urabivuga ukamengo n'ibitito iyo atabatirijwe muri muhemu n'ukuri none numva pastori yarakubatirije kandi yarakwanditse mu ikaye y'abakristo y'uburenze mugabo umupastori yitwa Yesu nawe ntiyakubatirije none atakubatirije yarakwanditse yega hari ikaye yindi yandika ngo wabatirijwe nande none Yohana ntiyavuze ngo ndababatiriza ngo ariko uri inyuma yanjye ngo uwo ntiri imbere nuko nupfundurira imigozi y'ibirato byiwe hamwe niko bavuga mu zindi ndimi naho bavuga ngo sinumutwaza n'ibirato azobatiriza muri muhemu yera no muki no mu muriro amen ukagira pasitori wo ngaha ukagira na pasitori Yesu amen egishengero rya Yesu rimwe ngaha mugabo si bose bari aba bose ntibarimo mu ishengero rya Yesu umbiriza Yesu abera kubatirije akubatirije rero acaguha ingwate agwa gaparisera kumwijuru agwa parisera ega ni amonjo nyina ati nzoza ariko uzokwegugira igisagara burakira imponjo ejo twita avangu Yesu nashimye nico gituma mwa gatandatu nico gituma na ntaryo turinda mu mutima amen ngiri jambo rikomeye nico gituma na ntaryo turinda hehe mu mutima kirazira ko abantu b'Imana bubika maso imbere y'ibisigo imbere y'abadayimoni y'abakristo basigaye barubita maso ngo bohava bimvira ngo bohava bagirane ngo reka ngira ubwenge nawe uri kuracumura turafise ubushobozi turafise ububasha turafise autorite turafise pouvoir amen turafise ububasha busumba ubundi amen nico gituma turinda mu mutima nahata ntara y'icubahiro wo mu isi dufise turarinda mu mutima kubwa Kristo Yesu turarinda mu mutima kubwa muhemu yera turarinda mu mutima ko twanesheje turarinda mu mutima ko turi kumwe na Kristo yazutse mu bapfuye amen haleluya nakunda ijambo Pawulo arivuga ari umutama afise amagogwa atashobora kwishimira mu isi ariko yavuga ngo ndari nico gituma turinda mu mutima amen.